Ali Mbukwa, blue corner. To put the actor, please. Take us to a wheelie. No, but Ali Mbukwa.
Thank you.
tukapokea kwa wachezaji wetu ambao wameongoza na kuwakatia hapo mpeta atakuwa ni mkona na Julia Jackson. Ready corner.